largama, ale ma ke shukar yaka pabar dama, ale ma ke shukar musa dilar dama.
Ufka, shekel.